Chukwu ya kola, 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 ya k Yeah. Chineke, chetamo Chineke, chetamo chetamo Chukwuma. Arapula na ndimo chimo chetamo chetamo Chukwuma. Chetamo chetamo Chineke, chetamo chetamo Chukwuma. Chetamo mo chetamo.
Chimua. Beginning and the end,
that's
what he is.
Amen.
Oh, God, get
it.
Ezinụlọ niile, ụlọ ọzọ kelee ya, ọzọ kelee ya.
tokele ya, onye nyeru n'oloma, onye nyeru n'ọtụtụ ihe.